La familia. Well, la Let's you were a man who came. I am a lawyer with a call. Nero, no, makalam oh untuk kurangnya wah ini malah ibu and his life lo tu akan jam lo mau di nanya mau nge ndi kena hasil ni rukojo your dad mau bostata
well kana onwe ha ghọtara na igwe gbara mbọ asị nwoke gbaa mbọ asị ma mmiri anị o mere ihe o kwesịrị ime asị nwoke na igwe ọnwụ ya butere anyị atụghị mana o wutere agaghị anyị maka na anyị ma na-ebugo chukwu ya ghọtago anyị nwe ara ite kwesịrị nchọ so ha na onwe ha enwego ndịgo ghọtago so
oke dịka igwe hapụgoro unu n'oge dị ugbu a jeanyị na-alaghachite ka mere n'ezinụlọ ụlọ this time around
chukwu ebido ga ezigbo ọrụ dị iche I started the different kind of work in my family and it's not going to stop but the work is going on as it is now ezinụlọ anyị na-ebu ogres aga m ihe na ụmụ okorobịa niile igwe mụrụ onye ọ na n'ime ha ya wụ mmadụ ka chukwu si echọ ya because ama m na chukwu nwere plan for everybody na family. Ọnwụ igwe ama mgbochi anyị aga m n'iru Chineke kwadoro nkwadoro ndị igwe and ọnwụ igwe ya wetara anyị aga m wetara anyị udo wetara anyị ịhụnanya wetara anyị everything na adada ya
dalụ n'otu aka ahụ dịka mmemme niile na-aga n'anya n'ụbọchị taata ama m ka o nwere onye ma ọ bụ ndị ị nwere ike ikele n'ụzọ pụrụ iche n'ụbọchị taata
n'ịgwaga eziokwu mmadụ ka eji aka mmadụ ka eji aka enwere m ọtụtụ ndụ m chọrọ ike na mma ebidogori n'onye izu dr madụka a na-akpọ dr madụka medical director Africa State Institute USA ọgbara ọ na-eme ihe niile okwesịrị ime ọ na-agba mbọ ọ gosiri ihe niile ọ mere ọ gosiri na ọ hụrụ igwe n'anya o mere ihe ọkwụkwọ gosiri na ọ na-eme ọ dị mkpa ka ọ mere ndị lion of Africa and kenneth madụka highman madụka anchani ụmụnne dog ha agbara mbọ otike gwara ha gbara mbọ ha kwesịrị gbara ịhụ na akwamigwe na ihere emehụ ụmụ igwe emeghị ezinụlọ ike emeghị ụmụ chukwu na ihere emekwu ha n'onwe ha so ha gbara mbọ dịka mmadụ and akwamigwe onye ọ na-anya etesifa anyị na ahịa one of the best akwamozu na-enwe
ụdị ndị
dịka mlagolo ekwu ahụrụ m igwe kenneth ekwere isi igwe nne ewe ọlabata n'ọba ugbu a ka anyị nabata ya
ọdị
ugbu a igwe kenneth oriri ọ na-abatala mmemme ugbu a igwe kenneth oriri ezu kọmpụ nne ewe anyị na-abịa na arụ n'ime anabata ndị ọgọ ndị si onye zụka ala nabata ugbu a chukwates mape edegbo nwere ma ọgbụ filip onye zụka ala ndụ agbọfitụ nwa agbọ kindred ọgbọ filip arụ ugbu a igwe kenneth orizu igwe nnewe na-asị ala alọ ndị kabinet ya ndosi ya nnewe ọrụ ebe a nọbọ stata dịka ị na-ahụ ndị
na mkpọ ụzọ
ebe lamanjọ
adị
ihe na-enwe owere ha na-eme
ugbu
a ụzọ na nke ahịa ndị ha ji bịa ileta
ndị
ụmụnne ha n'ụbọchị
taata mgbe ọ na-atọrọ ndị ahụ anụ ọhịa nwere ike ịbịa vu ya na pụọ ahụ ka a na atụ ụka sie
anyị na-ekele gị ọkụ ọbụrụ ụzọ ụlọ isi ala alụ rinne
ihe bụ ihe ga-eji wee bụ ebe aga n'aha jizọs ihe ọ na-ara ụmụnne m ụmụ nwa ga-abụ had a mission to the house in the head. Such is my neighbor. But when you came to my house, my car won't come in here. Why, you don't want it? It is me. He was me with Sam Montagnano and Montagnana.
I don't know. I don't know. I don't
know. I
don't know. I don't know. I
don't know. I
don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know.
On a vidéo, il y a déjà pas mal, c'est quoi, ouais, ça va.
I got one. Oh, be my own. He will be more happy. Young Jackie, Salas, Carol, Oshie,
I'm gonna make it. ɛnza wɔkutu kaadi ekele yi na alo ri nne ayi adịrịrị gị mana aha jizọs anyị na-ekele ndị ọnọ solo eze ndị oso eze achị